Kule minyaka like ndifunda ndisokola babe khona abantu ababendincedisa bendisapota ndisapota for an example umama wam waye ndisapota naye emane esithi no ma ndiqhubekeke emane endinika imali ndisiya esikolweni even though ndifelisha some other years but emane eqhubekeka qho ngokundinika imali nomfundisi wam wasecaweni ufather Ted Molinox naye nguye